None amafaranga sinshobora kuyabona.
Ashe kwere. Ubu amafaranga kuri jewe ni umugani. Abongira ngo yarampunze sinzi cyo twapfuye.
Muhongo muhongo.
Eh?
Babona muri uyu mwanya. Nacho fisho nakubwira. Kwere ino munsi nyine nagomba amafaranga yiwanje kugira ngo ejo nanze nzo kunwa agafana.
None nze. Ubu nyene uze kunyaka amafaranga.
Oya haciye hafashe kuba mu kwa mbere ubu turi mu kwa 12 umwaka urarangi amafaranga ntarayabona
ndagusabye nyihanganire mitano
oya ino muso sindakwihanganira kubera uribuka mu kwa kabiri warambwiye ati ndakwihanganira ndakureka nta kibazo kwa gatano naraje umbwira yuko amafaranga uzoyampa inyuma y'indwi zinga zibiri inyuma y'indwi zibiri ntiwabonetse no kumpamagara kuri telefone yope ndaza muhiri wawe ndaza umugore wawe ati sega kwa valihe ati ntawe uru none ga muhungu ndavyihanganira ukonyene ibihumbi mirongo irindwi ukabona n'umunsi ahubwo ibihumbi mirongo irindwi ntiwava ndabigwiza n'umunsi wagiye urengako
aje ndanabitwenze none ibihumbi mirongo irindwi we iyi minsi n'amafaranga yarabutse name ni ukwishyuza gusa none ntimuba mubona n'iminsi basi
ikibazo nuko haciye hafi umwaka urashe ugomba winjire neza kuba mu kwa mbere
ibibazo byacu
mu kwa mbere hazindwe zinga
umugore ngo baraje arako arampishira siho narinde rege ibyo ndabyumva nanje inoti zarasi akazaho ngiye gusaba sindonga none sinzi ingene ubigenza
oya jewe cyo nkora impuzu wambaye ndatwara
oya
tubyumvikane impuzu ibirato umupira nipantaro nibifuse mu mfuko ndatwara kugira ngo ayo nkora mwo yose
hamwe mugore cyane ishasigore mugore yuko nabizize
ejo naje nicaye mu bandi nk'abagabo nkagafana
ne umva umugore yovuga nabizize mu rusimbe
oya
ako kafana mutse wewe
uzo musigurira uzo menye ingene musigurira
wewe imana yaraguhezage wako gafana uzokanwa nkuko barusanzwe ukanwa amafaranga wewe ko imana yagushyete guka yaronga
oya yimtama
avuga ngo muri biracu urumva nawe ko ba
hachi
ushinjira
eh ni sawa ni sawa sawa mahoro mahoro
nabumvirije ku pake kutane kwazonya baki
kibazo yoyo mushinga ntaka namuhaye amafaranga mu kwezi kwa mbere ibihumbi mirongo irindwi ambwira yuko inyuma y'ukwezi kumwe azoyansubiza urumva mubyeyi inyuma y'ukwezi ndarindira ndahebura na telefona ncwe akankatira ku telefoni rero bujya yagiye nkwepa nani namusi tuzatwahura
aho
naringiza ati rero ansubize utuntu twanje agafaranga twanje ejo ni noweri nanze njye agafana nk'abandi aha rero nje ntamvana ngata yamara
nani mwabibwiye abatwaye none
none umuntu umwizeye ukamuha ikintu nk'umuntu w'umugenzi uyu yari inshuti magara
wawe
wiwanje
yego
aratarandira ati mushinga ntaherega ngurano dudufaranga twungana uku cyo yagusubiza none nari kureka kuba umuwampa kandi bitware mu bashinga ntaye
saga kwa
ayamse none ubu warurindiriye yuko ejo kuri noheri uzojya amafaranga saga kwa baguhaye
nuko duhuye
ubu nabikira Maria aratibungenze aracyari kubise
umbeza
yaba kubisibaruka
yaba kubisibisara yivuye ko kera
uruko kugenda nyambuye
yasha agakawushi ndabaye wambaye agakawushi n'ibirato byiza ebaga natwara kabisa
ibe n'ibyare byiwanje n'ibyo naye nati
muvi namubwiye yuko ibyo yahambaye ndabitwara
aba niko bameza baba se wawe ryari bamufatiye ajya yatsamaye umuntu ari hanze ngazo ndakubeshe
wumvise
nene mama wanjye se ndabazi saga kwa n'umugore watwirirwa ndahuriwe hajya ndabazi
wambaye ngaha
se wiwe nawe ryari bakuye amabati kwihejuru ku nzu baratwara kubera idena
afise twivuganire
ivyo narabije naramubaza ati mbega ko amabati muri wanyu bayakuyeho byagenze gute
none wese nakubariye ko tugira
dusanure muti aho waramowe
nakubariye ko tugira dusanure
ariko
bazafume baguha igihumbi ku birato umwifana y'igihumbi iki gipira nacyo yambaye nyimba bazogwa amajana abiri uragura igitukuru ko ndabundi
ndemera asha
Babo
bamena senyi
ngeke
eh mutaho
ngeke
ah urakura ashirato ndakara ambura
ngombe nzakuvuga bya
ambura engaha ingo ashi ambura kabisa
mugabe no nzogaruke je kunyishura
ashi ayo nzokuramwe naye ambura ashi oya ambura
nimutse
irekana yuri mufuku
kane wajoriseri
telefone asimbura nasenyisa nayariyo hari hinge hinge guma hamwe aha ningo ndatwara muhunga
bazireka
nagafuka mu ndagurisha
bazireka
oya mutamu guma hamwe
mama era taraya
guma hamwe ayo nkura mwo yose aramatsa oke ndayabonye mwo bitanu muhunga rero we tuzosubira telefone nagiye kudandaza yo nkuramwo nayo
ahantu tugaruke je kunyishura
asha urazontega ngarutse
naya
asha urazontega ngarutse mama yangu